Molweni nani? Guys, eMotherwell kukho i-podcast. Isupporta sonke. Nanzi kunjani i-podcast? Into endifuna ibuza kuni, why ningabasupporti nina? Because basupporta sonke thina. Creators, abantu abahlekisayo, oDabane bazawuzapha, oDani basuka apha. Why ningabasupporti nina? Hafutseke man.
The city of Qeberha brings you Kunjani Podcast.
How we gonna grow if you ignore
what you're saying?
How we gonna know the death of Biko and Pisa?
Waterways.
Namasiko or Ganjani. Uvuyo zenge meko no kubele no bantwani. No mfulo tazi meko. Uzu siya wenzwa njani. Mi vibe is eno nene no miski no bantwani. Kunjani, Kunjani.
Good day and welcome to Kunjani Podcast, the podcast with HD content. My name is Luvuyo Vent for Google Connect to Lama 30 for Noir. Who's Thomas Tatu Bedini? Umloon from Fondin under my land, what to you call Suka? What Duka? Lama 30. I'm trying to get Kunjani Podcast play episode. Sin Patele any create content creators. As to me, I gave a sort of friend, a kumpe, could TikTok, Facebook, social media, jetikele, your time rock a cool. Ladies and gents, please allow me to welcome Thobani. Fako.
Welcome
to Kunjani Podcast.
Thanks for having me.
Yeah.
I'm almost English. Thanks for having me.
Yes. When you work as a small on the essence introduction, that I'm going to come out of tattoo English. Come on, dear man.
I'm English.
Hey, siyabulela manje kakhulu manje. Uba nawe apha namhlanje. Eliqonge esithi xa sibona abantu esingqongo nabo abenza izinto ezinhle. Naba ngumtsalane naba imfundiso abantu abaninzi basondeze ngoba sifuna uva ibali lakho. Siyakholwa kakhulu into yoba wonke umuntu nebali lakhe. Sifuna ushare ibali lakho sithembe uba lizawuba yinkuthazo kwabanye. Because abanye abantu babona ngawe sowuthandwa, sowulandelwa, bengazi the struggles, bengazi uba ukhule njani. So mhlawumbi ngokuvuma ukuza kwakho apha you'll be able ukunceda umntana phaa noba umnye noba babini or to motivate someone. So ngamazwi apheleleyo kanye ngamazwi asho amafutshane, once again welcome to Kunjani Podcast. Rodman, apha sifuna uncokola nawe usakhula, Thobs esakhula, ukhulele phi, childhood life yakhe, amaphupho akho up to uThobs ngoku sene-o wendefu. So you know get this out. So just briefly, cash share lemalunga no kula kwa kukulele to zelelu epi and the child would like to be kunjani to kula.
No Thobani to kulele sweet.
So
salogam that's a retorang is a one. Kule wink, that's my lins. It's kuzoma kulsong.
Okay.
Yeah.
Oh Namakul.
Namakul.
Sure.
Oh Mamlumagas bam. No commandoni, pair. I'm not alone.
Yeah, man.
The cooler and the band are different.
So,
Nam is Bonepa.
So,
and you don't shine. Then the food is a case only, primary.
Okay.
Yeah, it's a Macadian.
Sure.
Yes, walk at the potty, you'll soon have a year's four people.
For China, yes.
So, the man is alive. Only with two and the lunch. Let's not spoil on my cooler. I don't know. usinqedile ke ngalanto leyo because besibabona abantu ubephart of 10 no 15 bawona kuyi-300 funa kuyiplane le 300 so ndikhule kwifamily enothandi
ithandiwe
phekhaya ndithandiwe without imali and everything else zithandiwe phekhaya so ndasuka ke pha ndazohlala pha eMotherwell
okay
high school ndafunda pha eDouglas Mbopha
shini fundi
ndikhule nge-single mother ndikhule nge-single mother ndakhala nomama apha wathi wafumana umntu ke watshata naye
sure
so ndikhule naye apha ndihlala pha eKamvelihle what else ke ukhula kwam
so let's go back a little bit get us up there's kumandi xa ndikhula kamakhulu usetyenzwa kusithwani
udlalwe
umakhasi you know kumoshwane
kulalwe front da kwenza lo matrasi into esenzeka ekhaya le sibe baniza kwa matrasi sijonge TV sonke ila love ayisuki kuwe and ile ukwazi yena kasomdala ukwazi
ushare
umuntu wakho kanye ucinga
ngomnyundi
because ukhule nisherele ukutya if ukuyafa bendlela umakhulu uzayiqhekeza la futhi sonke so ndikhule kwindawo enjalo
xa kuthethwa ngumntwana osakhulayo kukho into bauthi ndiyazazi mna ndandikhule ndisendinje kubekho into yoba abantu bathi wena wawunje for example mna abantu would always tell you wayithule loo mntu but mna ndiyazazi uba ndandingathulanga xa ndandingathanda uthetha
okay,
so what I'm trying to say kukuba wena ngexesha ukhula buzotywa njengomntana onjani
ubendimosha man bendingeva ndifuna nokuxoka hayi bendingeva bendiqavile nafuthi kakhulu mna bendingonqeni utsho mana like if ndifike endaweni andifike ndithule ngenxa ndingabazi abantu hayi mna ndifike nditsho mana nabantu ndifike ndihleke nabantu ndithi bendinjalo semncinci so bendingumntu othanda udlala nabantu mna le ba ndikwazi ngokufuneke ndijonge hayi endimlo
ngoku ke ukhula tops uphuphuthini siyaphupha kaloku xa sikhula
kaloku hayi kaloku ndandingudoktha mna ndandingugqirha ndandizibone ugqirha umeli mna udoktha
lesetshar yakhe
oncedana nabantu uyayiva la qha ke ngoku uyabona imfundo funa uyijonge imijongane
sure
uyimfundo yakujonga uyijonge wena i-results aphambana uyunderstand so imfundo bindijongajonga amacaleni igqithi imfundo
yayibona xa ndingejongani
ngaske ijongane imfundo bese sibhanxa semfundo jonga nemfundo kude kuyovala isikolo
sure
because uma usithi jazabuye hawu nabuya egqithini
sure
so bendibala uba ngugqirha ugqirha
so ugqirha ngulo uzawuba lincedo ekuphiliseni abantu
ndim lo kalumese uphilisa abantu
you know guess what is happening now whenever sigowa and we open up our TikTok and we come across your videos siba nako kubakho into ehlayo so maybe ngenye ixesha la ndabubhalele kuwo uyafika ke noba ufike njani
mhlawumbi ndifika ngale ndlela
yes ubona buyicinge
ngayobakha batsho abantu ndihangabedibana namadazi ndiyakwazi ugowa ndibe ne-stress but ndityhile iividiyo zakho ndizibona sendihleka ndiyandiphilisa ke namngani
sure
because kwamna ndiyayithanda into
endiyenzayo
neevidiyo zam ndiyayithanda
mayona 2020 apho besihlele ezindlini ukubi COVID and all that and kulapho sibone kudubuleka izinto kakhona abantu okungathi abantu bebexakekiswa zizinto in so much that bafumana ithuba lohlala endlini bakhe bacinge ngabo basefuna ukuthini a lot of things happened abantu I think when I got to know you nam after COVID because abantu ngoku bebebonakala ko TikTok bebonakala podcast zivela lots of things yeah yakho into ye content creation qale njani
I ngiqala ngu TikTok ne
yeah
once sended ku Facebook
ne
ane video yakho KFC apho and lapho emana wena
okay
so ndabona inyama 10 piece 100 rand I went there xa ndifika phaa ndibuza ngalo 10 piece 100 rand you can imagine 10 piece 100 rand yayi-fake news leya athiwa phaakho loo nto so ndachaze loo nto yamana sizawuthi i-AA wena i-AA nepisa ezininzi so kulapho yasenda khona kakhulu
sure
ndangena ke ngoku xa ndibona uTikTok tangena pana under stretch stylisha. I started making videos number. If my 7 views, if my 12 views. But because of my lens really turned eye, because now I was using video man, people were like, "Hey, man, you pump me like that." You pump me like that, long too. So, the collab, da, the collab. Because of them, they love my lens.
Sure.
They respond to band, you can come and comment, be share, guy.
So, next was most colors videos. We call the outro, yes, there's an intro most. Abanya Bayenzi, Abanya would always have an outro. This is Mbali, and I'm your housekeeper.
Okay.
So, when you are here, you can go to later on, Nancy, and go to skipping. You can go to the outro. Hey, man, you're the outro. So, get those sends the content.
I'm going to go to the house.
Yeah, cool, I follow you. Kwa njani ngo kwa wambe straight way?
Wala kulapu kini kome na maa, ima nienze ka lendo.
Ne?
Utiklu kona lendo. Na mukeli iti. Mukeli iti. Tituwa kwa zba kona kena kwa mukeli pati. Kona. Yana tuwa kwa mba ama, nienze ka lendo tayabu. Because, ya recognize wa. Enwe chana kabali watu mwenye bazi. Unda ni kulise kitu mwenye mazi, kani uwe kwa zina. So, kwa mwa ibu. Hi, I'm going to film a picture. I want to pictures. I'm going to create a plan.
You don't know.
I don't feel like a celebrity. So, I'm going to film a picture.
Hey.
Once I'm going to meet a queen, I'm going to come along and say, hi, buddy. You. Some 10 person over the Randas.
Yeah.
So, I'm going to talk to him. Oh, my God. I'm going to go on again. I'm going to go on again. You understand? But.
They turned. We used to see celebrities ikute, or we used to see lento yenzeka kuwo apho kuhambe mall abantu bafuna ufoto ingabantu abathere. But social media has changed that.
Changed it. Siphila nathi siphila sonke.
Until yazi, you know, there's a moment apho kwaba ku show, someone invited all these guys as videos. What? Abantu baninzi, man, I think. He got a hand in the comedy show. Okay. Hey, there's something up. And go back to the cell. Uko change of tea, look about your videos too. We stand up.
Yeah, means no.
Any chance for when I'm coming along a well on up it?
There's a chance for she chose a map, was a portion. And science, and other than
consideration.
Say consideration, some calling those arm. You understand the party, the funu quail station. When you kiss your city quail, you know, not because Bataban quail. The funeral is quail and the bolo, I'm ready. The funu face a band. The other invite on a say, I call the show your Vascom.
Okay, Lupel called
Lupel again. I didn't show him away. My name is Lupel. So, Nebula Papa, no, you know, yet. In the to the party.
Sure.
You have to be sure who faced the band. Because I found no matter who says it. You understand?
Oh, yeah.
Can't say if you have the head, that was with 6.
Sure.
Yeah, well, come back. Now, come in front of the people's. I'm going to make it.
Bakhule besenza laa nto le, I mean you see us here.
Bakhule
besenza laa nto. That means, but I know how we are learning from A to Z.
Uyidalelwe. Ukandiphusha ke naye.
Ne?
Athi into yakho lena suphambana inqo uphambele kwa wena siyasoze. Le nto yakho, right?
Yeah.
Sine ndawo zethu guys, but ndiyaya pha. Ndiyaya pha. Only time is asiphelele.
Sure, sure. No, no, that's beautiful because ke laa nto abantu bakhona xa bencokola bayabalisa kuba kuyafiwa pha. Kuthiwa uba uyathetha esiteji ungahlekwa, you are considered as ufeel.
Ndoyika loo nto. So ndoyika uthi ndithetha ijoke ubandijonge abantu. Ndoyika loo nto. Abantu bayagowa abanye babo bafuna uzohleka.
Yebo.
Ngoku uzayipraktiza le nto phambi kwabo.
Yebo. And ke akho ndibuhlungu njengalaa nto uthenjwa abantu kuthiwa uthobs
uzawubakhona silapho ugcwale ukuthi gqum ayo azithobani ba.
You know, you are one of the content creators and principally, now when I get concerned with that. About my Google video, I will click. It was Buffalo. Let's
play. I know, much, much. Even company, Liberty, I don't know how many Liberty Uti. When come here, Liberty, I want to raise the call.
Sure. I'm not going to click. They are going to get clean. Because what became something bizarre. It has become something ngoku encitshwayo. Let's see bona boku. Ifike njani yona le?
Le la rakumani wa khutse khona. Ufike ngabantu. Lelo sithi ngabantu ba mama baya. Because every time the poster and sithi afutheki. Kwavela noba 8 yabantu. Why man ungenzi iskipper skala afutse kwakho? Because siyamthanda. Wena asuthe simthanda ngoku e wrong uthukisa bantu.
E wrong enjani?
Siyakuthanda. So I was like, okay, let me try this. No, I support right man ayo ta.
Wow.
Na ba order and you know ka abantu bakho bekuthanda. Ah, aphile ngqani nge price tag. Umuntu phone sesithi ngifuna iskipper, ngicela imali ni afake imali lapho.
Sure.
So yavela laphi lo yamahlamu kwakho caps kwakho i sweater kwakho i hoodie sanazo ne beanies.
So xa niyibiza igama business le ithini igama layo Thobs nto nikwenye
ndaikabinayo
la sousaphusha nje
eli
hlobo uphusha ngalo. Okay, no, that's interesting. Now in terms of how to place an order and check the prices, wenza njani mntu?
Yabona pha kuTikTok wam iprofile yam ikhona ibhalile pha baThobani fakuyo magama am.
Sure.
How to place i-t-shirt ndishiye inumber yam pha.
Okay.
Na ku Facebook inamba yami khona ka WhatsApp uvela ndi WhatsApp yangicela bangifuna ndona ngidile na straight.
Now in terms of umuntu ose Cape Town, umuntu ose Durban, social media masiyenze i live yancinci, kwenza njani yena ngoku kude wena?
Siya e Korea time bahlakhe. I use u pep u 20 ka pep
u the owner bonu pep lo uthumela ngo pep
uthumela ngo pep
ubona laba
uthumela ngo pep. So umuntu uyafakela 60 rand
ye-Korea
ayomthatha kuphepha kufukuye.
That's beautiful. That's beautiful. So far ithini i-response yabantu in terms of your quality, not only ukuthenga for uthanda. There's one thing to uthenga for uthanda kube bekuthanda, but do you get feedback yoba hey jonga ezoyi zakho as much as ndikuthanda but I like your quality, I like this, xa ndiyivasile and all that stuff?
Yintle tata, ndiyibona kum.
Ne?
Ya, nabo bayancoma.
Ne?
Because andifuna uthatha into cheap just because ndifuna ukwenza iprofit eninzi. Because uzawuxela onye umntu lo ba ibhethi iquality laa nto. So I always make sure nam ndiza nequality right enzele uba ungaxela ibona kuwe. Uza kubuza umntu hambe neko Thobs le ayive ba injani i-credit.
Then kulapha ayifuna
uode naye. So I always make sure nge-quality. I always make sure.
Because ke nyhani linene elunditshoyo because abanye abantu I've interviewed lots of people about things in Basha. Lots of people. Abanye bayabhala qha. They never take a t-shirt somewhere. You know? So, and then you got a balise. But after once about the quality of t-shirts.
We've asked once. As soon as the balance has skipped.
Yeah. So, kwenza njani apa kuni? You need a designer or you need a designer for you to get the merchandise. Then ufa kuwa hafse kwa.
No, no, there's all this and no skip. There's all this.
Reliable.
Eh, yeah. Kwa ni akutuwa ngulunga. sells everything. He's got a good quality out.
Yeah.
So he and the audience of Anguyo is posted home. They feel those parties.
Now, Tops, Nibona got a jungle band that was happy all the time, but Kuba Sia's running a band and I'm just a figure of Mquqo. Who handles Unjani Mquqo?
We do that, yeah. They turn like they use the time.
First of all, band, they always Kuba Kuba, class of fully forms, it's Bona Nina, any happy. Say, Libalba, Ninga band to
my animal are cool about the town and the time because Kuba Kamakaishan, like the name was a mess as
young and
you understand? But almost a figure, whom I'm the friend of the head is hey, the next time you have friends, no mingle. Because I'm going to look back at the family, I'm a home, so I'm going to send trend, but what I know, you understand? I'm buying about approaching wrong. The animal or one at the nurse's span.
You
didn't attend the ala. So, yet, as a situation, he hasn't Kubekis. He hasn't Kubekis like a cool because what call him none of his raspar or less spank. I'm too hunger and a goma. Tula. Yak. One bomber. I tell you, you're tagging my life. Quiet away. How you are taking such a kind of a spank. You understand? The things about Mugunua,
actually.
They are telling about Mugunua. Because the magazine is a span. Car, I understand, but sing a band or not. As soon as I approach a car,
sure.
Even for a picture, I don't mind. I remind any picture and they look like the challenge and the picture, nobody is a vocal, it's better than a picture I would write.
Sure.
Car, no, as I approach a car, that was a woman do. Only those happen, no matter how I'm not.
Sure.
There are also three songs here that happen in 300. Understand the same clones and a hook of an album of any pizza in the other end was up. Oh, a band with Sam Savatan, a band. Who? A time, you know, young, that's my kind of band. That's a band.
And Dave, we are on over a band back above the quarter of how you feel.
Dave, we are on
because song is in the mood.
Oh, it's in the mood,
yeah, we are both because you're challenged, boom. Yeah, well, so for us, but thinking about my eyes or toy, you don't switch it on and off. Are you ready? Yeah,
well, and I'm just getting some in your own car. That's a good one for fixing in your own car. The whole day when I was sitting on the kick side, I am a little overland. Jeez, I'm a man to be on glass. Come here, I'm not seeing every time I'm kicking his side. I'm not telling you, I'm full of things. Yes, yes. I'm going to go to the life.
I'm going to go to the house.
Yeah, but it's really nice. That's why in this town, this is Tulo. We almost been just some of us poly. Yeah, I'm just like, so yeah, they get to know you, they get to know, understand how you feel.
Yeah, one of those things that challenges as much as Boba Town and now in Azizindo. Because I remember I spoke to, we spoke to Anila Matoti from Ekabere. Now, Uti, Kufunaka Faki Panama, Afagi Shades, Akai Peke Mall, because u stressed and I follow your concern and that boom. So it's really not easy. And Pilu Bombako normal, Kamu says why.
I
want to get
almost 7 years in Panamon, it's all clear.
Yes.
It's Panamon. You go to your band at time.
Sure.
So I'm dealing with people every day. Like I've got 60 to 70 stops. A band friend the bone lab. So, but I'm only a kiss man crazy. ngihlala pha. But napa uthi uno stress la ucinga is deliver ezingalo nazo. Bafuna ufoto, umuntu uzodivarishela avuye omnye. Angafuna usayini, athi angisayini ungafotanga.
Hayibo.
Ndiyale qala xesha. Umlungu la. Ka kabantu bami wethu.
No, that's beautiful. Akho asinokwazi ukukhalazela into yothando.
Akwazi, akwazi.
Kodwa ke just sometimes bantu bazama uunderstand.
Usenza into ethandwa ngabantu. And you keep doing le nto ethandwa ngabantu. So abazokwazi ukustopa abantu ukuthanda.
Le challenge ke yokokuba kuba abantu bebona i-following yakho engaka nento yoba uyarhaya, uyarhaya kula TikTok, unemali. What would you say kula point?
Yabonabo, yabonabo, asendibaluleke. Baleke icingo asipayipa uTikTok akabhatala lolo ngalayo bathi ngabanye bayabhatalwa bona nje nohahawu mna but andipayi ngapha but zikhona ke shem because of la following lelo sigabantu babethanda ngabafollowish because ziyavela icompanies outside you understand
to approach
yaba noma singathanda ukusebenza nawe kwehlobo lehlobo lehlobo you understand because of unes following
sure
and they hate sometimes so uthito wale mgxeka khona usinikile exposure
kakhulu
sinikile
kakhulu kakhulu
so it's up to wena uzayisebenzisa njalo
yes yes no injalo kangaba dibone ngoku kwa na let's send yoba uyakwazi uyenza popular ingoma yakho mhlawumbe u create dance yayo
yeah banizi ngaba DJ abale ngoba bakwazi ukuphotha uthathu sinale ngoma ethi cha yazi abantu abamnyama sometimes abay understand ba ezinosenza seza idatha nathi umuntu afike kuwe sefuna umenze into free yabona ke emhlabeni akwasho lo hlobo uhambe left yena emhlabeni wazwa ngemali ufuna uthethe kum okanye uthethe ngento okanye u-odi skipa kum dukunika iskipa sangomso uthi tops ndinengoma ethile mani asike yabona ke uyathetha siyanikane
siyakhulisana
you understand umntu uyambona umbona inxiba eyona brand de inkulu i-expensive but xa ufuna uthi thenga into yakho ngathengi yena ufuna umenzele free nengoma yakhe ayihambi lo hlobo
ya zii-challenges esigilana nazo kodwa ke esiyikhuthazayo kokuba siqhubekeke sikhuthaza sikhulisane sisapotane singabantu abamnyama but you always find abantu I mean your friend Umara I remember asking him ukuba yefani awukhe kuthiwe xa ugqibile uthunga kuthiwa xa uzofuna imali yakathi umntu masicima isibane ukuthi Umara zikhona ezo zinto so sense ba there's always ama dynamics athile nje yoba umuntu afumane into free noba ufumane njani
suba uyinto mhlabe
suba week
asuba week
I know that's beautiful tell me where do you want to see le brand yakho going forward because baninzi abantu abayenzayo lento
le brand yam na as long enqetshwa ngabantu abangithandayo ngipita
ne
kakhulu
ne
ifans am because ngabona abantu basupportayo zifans am ngabantu bami ngiyethike la team yalastiyan tike live womini lati kaze ngiqhubele wenu advertise hand imjonge ngiqhuma ibo mina wenxipa kwami le yami into di advertising and ngiyongo andifuni omnye umuntu ke ngam and abantu bami bayayifumana ihlobo ayifuna ngayo so I'm very happy ngifuna ukubona mina inxitshwe ngabantu bami bonke futhi abathandayo ngibathandayo ndikhele nabo
yeah that's beautiful it means lonto noba ukho ngenyimini unabela uqaqaqa uzohle nje uyathetha ngokuba sibone i-t-shirt akhona siyithanda njengofunda thina
kakade futhi
nabanye abamnya yho hayi siyathanda ufunda that's why ubona into ezininzi abantu abaninzi uyabhala yebo apha ezikipeni because siyathanda ufunda
ndibonele
wazonangoku asithanda ufunda nje just into ebhalo siyathanda nofunda imikhwa yabantu emihle nemibi
okay
yeah singabantu generally nje
asiyathanda
that's why nawe kuthiwa kuwe heyi kufundwe indlela yakho yokwenza because singabantu siyathanda ufunda whether literally okanye njengoku observer umuntu so ndayithanda manje indlela esincokola ngayo which is what we were looking for apho sincokola ngokukhula kwakho ama-dynamics uzofikelela ke kule brand yakho ngenye imini tops njengomntu wonke uzawunabela uqaqaqa na uzawulala ngomqolo kudla ngothiwa kufa kunye ukulala ngomqolo mhlawumbe ezeyenzeka loo nto ufuna ukukhunjulwa ngantoni
ndifuna ukukhunjulwa bhuti ngonwabisa abantu ndingomntu wabantu ndifuna ukukhunjulwa ngaloo nto leyo nothetha inyani ndiyayithetha ngenyani emntwini
heyi
hayi ndiyayithetha ndiyezi nokuhleba ndikhona ukuxelela uqumbe buyaqumba uphinde ube rayithi ndiozaphinde be rayithi ndiyenzi intothi banikachazela ndifuna ukunjula ngothi xa straight. I think yenzisandathelisha loo nto because ithethe izinto abantu bebezirelate okanye bebezicinga aqomba umntu ukuthi mani uncedo wayithetha le nto ndithathe la videoyakhe ndayixhoma kwistatus sam utsho umntu ndifuna ukubabonisa right kuba so ndifuna ukhunjulwa ngumnananyani ngumntu onothando ndim lowo.
That's why bekufuna ke kwicomedy kwi-stand up because kulapho iinyani zithethwa khona.
Ndingabaxela iindaba zabo nabahleli phantsi kwingxaki yam
ne
kwabahleli phantsi ndingabaxela iindaba zabo mna. Mna xa sendivukele ukuphambana kwam bhuti ndiyathetha. So into stand up onokhona esteyijini hayi ndingabaxela iindaba zabo kwabahleli aba naserious.
You sound like aba bantu kuthiwa xa kukho i-family meeting kuthiwa zinto ndingafiki.
Ndingabaxela iindaba zabo phaa kwifamily hayi yabona ndizaba ngula malume kanti mdala kakhulu. Abakalisixhekho ndizaba ngula malume ochazayo uba wena awukho mali wena bekini ndizawuba ndim lo.
Sure.
So ndifuna ukhunjwa ngeento zinjalo mani.
Oh, that's beautiful, man. That's beautiful. Yazi, akukho nto iphucuke njengaleyo ufuna uba nguwe poqo. Ungazifeyikhi, ungazithini. You take it or you leave it. Inyani. Kodwa ke udla ngothothobs kukho inyani exabanisayo nenyani engaxabanisiyo.
Zikhona. Yabona le ngaxabanisiyo. Yabona le nyani engaxabanisiyo. Inyani yabona bumenemene. Inyani yona funeke ibe nayo into ofukumisa isitulo kuba mfuna uhlala kahle. Inyani
le. Yeah, yeah.
Understand? So mna ndibana nezinyani zifihla izinto. Inyani mayinto straight. Ndingumntu onjalo ke.
UThobs, yintoni, what irritates you the most ebomini? Yintoni ikruqulayo kakhulu emntwini?
Yho. Ndingumntu, ndikruqulayo entoni?
Kukho abantu mose bathi, umntu ngiyacaphuka umntu oxokayo.
Mna ndingumntu
ukhuqulwa yinto.
Wa ndingumntu ongena grudge.
Oh man.
Yabo? Ndingumntu oxola rho because mna if andixoli ngenxa yokutsho kuthiwa nguwe andizoba happy mna. So mna ndingumntu intliziyo yam exolisayo. But ikruqulwa abantu abazange nanyani qha. Yakhubekisa into mengenanyani. Wo! Akolu buhlungu athi umntu uyazangazi. Yabo ngeke ndikhulisayo ke. Uklini ngumama uklini uklini uqala ngoklini hlobo uklini isise angazi umuntu lelo ngikuqulayo ngicanga abantu bezinye zinto zinye zinto right
into buzazi
ayathi ngamashela
please
lelo ngikuzayo enye nenye ngikrela
but ngiyathanda yazi that I'm sure you one day if you're not married you'll get married and I'm praying that ufumane love of your life as your experience le nto ndizobela yona indoda engayithanda inyani nendoda emxelelayo umntu nendoda elibalayo xana umntu ekumoshile wayithetha loo nto uyagqitha
ole ndiyagqitha
because kukho abantu abaneminyaka especially i-family members abathethi because of igrudge nale nto umntu engafuni umxelela yona isensho you strike me as umntu ongaba angacontribute a lot kwifamily sentsho xa kuthiwa kukho loo nto ithile ube khona uzazibeka apha etafileni.
Ya ndifuna kuthetha kwenziwa ipeace.
Kwenziwa ipeace.
Ibelieve nyhani laa nto mna
kbanjani ezifemelini
khona egratshi nentliziyo yakho uyayibulala ngalaa nto eleko ubona umntu uba nomsindo i-happiness yakho liphelayo abe laa mntu yena nwabile eqhubeka nobomi bakhe. So ndingumntu oxolayo noxolelayo futhi because I believe xa ndixolele wena ndixolele ngeyam intliziyo erayithi.
That's beautiful. That's really beautiful. In terms of ukuba seqongeni, act, because ndiyabona ngoku abantu abazibox. There are people about sibabona besenza comedy. Chi nabo baya act. Abanye bayacula. Where do you want to see yourself mhlawumbi kula area?
Ndingabawula uact.
Ne.
Because I can get to a character.
Ne?
Yeah, ndingabawula uact. Yeyona nto leyo ndiyikhalukayo.
Ngena ndiyikhankaye naloo
yona nenkqoba nangomso kuthiwa izo act ndingayikwazi leya
into ithetha uba yinto engakususa kulaa track
hayi straight hayi ndingayiyeka lasa ano ndiqhuba pha yeyona nto leyo ta ndiqomba ndingayienjoy uyenza ndiyakwazi uba kucorrect.
Ndiyakuvuya mani uyithethe loo nto apha because I'm sure kwi-social media somehow kukhona indlebe erayithi ezawufikela kwelo ndiyitshoyo that your dream kukuba phambi kwescreen one day.
Hayi yona nto ke leyo shem hayi ndiyayikhaluka leyo.
So xa usithi uyakwazi uyinxiba icharacter it means doesn't matter noba yicomedy noba injani.
Noba yintoni ndilila ngoku.
Heyi
hayi ndilila ngoku ndithi le mali
tyenjani.
So,
I don't know.
Okay.
Yeah, but yeah, as long as it's called Biza, there's no who's Biza. Tiazas. But I'm saying, I don't know. But yeah, when's the girl about 2024? I wish you everything of the best. I can't wait to see you at Kabeka Empire.
Please.
I can't wait to see you. No matter who pee, as long as it's screaming. And I pray you are cool. Inama zako zikhule ubhukwe. One day kasekubona pha umeke stand up sathi hayi ke ela xesha wayethetha ngalo lifikile.
Yo, awesome.
Yeah. So ngoba kakhulu umkhulu.
Thank you for having me.
Yes, yes.
Thank you for having me. Kunjani podcast.
Before we let you go, ke wonge umuntu la.
Okay.
Olindweni wethu siya simnika ithuba lokuba ajonge pha ekhamera anikezela amazwi omkhuthazo to someone. Obukeleyo phaa noba ngumakhulu noba ngumntana but anything engayinkuthazo onoyinikezela to someone ozabe kubukela uzabukela ngabantu abaninzi.
Jesus.
Yeah, anything.
Jesus. Jonga le mntu asekhaya kuni nonke abantu basekhaya umdala nomncinci whatever you're going through ebomini yanzima yangakanani ndicela unyamezele uThixo amthwalisa umntu amacangci angayazi uThixo uzawabeka uyayazi uThixo uzawufika nalamacangeni awuya kuwo. So ndicela unyamezele uphushe mntu asekhaya amaphupha akho uzama uwaqiniseka kuwo noba usokola kanganani noba ulele utye amanzi azilonge ulele wavuka kusasa. Ndiyandithanda mna mani.
Yho man ityope
Jesus. Dangita. Dangita.
Siyabulela. Hayi ke babukulebo Kunjani podcast bekumnandi kakhulu ukuba naye ke apha uThobani into kafaka umfondini. I hope you enjoy the episode. Nimxhase ke uyafuna ukuze zonke i-social platforms waziwa njengoThobani. Am I right?
Thobani faka umeli.
Meli. Ukhangele kuFacebook, ukhangele kuTikTok, kakhulu kuTikTok. Facebook ukhona. Khona ku-Insta?
Ah, ndibakwezinto uzibizileyo.
Kakade Twitter zakho wakhoba.
Ah, imizinto yenzeka pha. Grave ngalandapha.
I'm going to go to the next one.
This is nice.
Yeah, so izana namu esincubisayo une container opposite uSpa phela
E99. Okay.
Yeah, now ithengisa sweaters, ithengisa almost ezinto ozithengisa na une jackets and everything.
That is cool.
So siyakhuthaza naye ukuba baxhasa. Okuhle ke masibabhabhalise.
Baba you guys.